Hezekiah chapter 46, Uhezekile isahluko samashumi amane anesithandathu. Itsho inkosi uYehova ukuthi isango lentendelezo ephakathi elikhangele empumalanga lohlala livuliwe ngeentsuku ezintandathu zokusebenza. Ngomhla weSabatha livulwe, ngomhla wokuthwasa kwenyanga livulwe, songena isikhulu ngendlela yasevarandeni yesango. Sivela ngaphandle, simi emikubasini yesango, ababingeleli balungiselele idini laso elinyukayo nemibingelelo yaso yoxolo. Siqubude embundwini wesango, siphume ke. Lingavalwa isango elo kude kuhlwe, abantu belizwe eli boqubuda ekungeneni kwesango ngeSabatha nasekuthwaseni kwenyanga phambi kweYehova. Idini elinyukayo esosondeza lona isikhulu kuYehova ngomhla weSabatha loba ziimvana ezintandathu ezigqibeleleyo nenkunzi yegusha egqibeleleyo nomnikelo wokudla oba yiefa enkunzini leyo yegusha. Ezimvaneni ezo umnikelo wokudla ube ngumnikelo wesandla saso, iyin ye-oli kuyo iefa. Ngosuku lokuthwasa kwenyanga liya kuba inkunzi entsha egqibeleleyo, ithole neemvana ezintandathu nenkunzi yegusha zigqibelele zonke. Solungiselela umnikelo wokudla, iefa kuyo inkunzi entsha yenkomo neefa kuyo inkunzi yegusha, kuzo imvana ibe yinto esinokufikela kuyo isandla saso, ibe yiyini ye-oli kuyo iefa. Ekuzeni kwesikhulu songena ngendlela yasevarandeni yesango, siphume kwangendlela yayo. Ekuzeni ke kwabantu belizwe eliphambi koYehova ngamaxesha amisiweyo, ongene ngendlela yesango langasentla esiza kunqula, wophuma ngendlela yesango langasezantsi, ongene ngendlela yesango langasentla, akayi kubuya ngendlela yesango angene ngalo, bothi ca ukuphuma. Isikhulu songena siphakathi kwabo ekungeneni kwabo, bathi ekuphumeni kwabo siphume kunye nabo. Umnikelo wokudla ngemithendeleko nangamaxesha amisiweyo woba yiefa kuyo inkunzi entsha yenkomo neefa kuyo inkunzi yegusha, uthi ezimvaneni ulingane nesandla saso, ibe yiyini ye-oli kuyo iefa. Xa sithe isikhulu samenzela uYehova idini elinyukayo ngokuqhutywa intliziyo nokuba imibingelelo yoxolo ngokuqhutywa intliziyo, malivulwe isango elibheke empumalanga, silungiselele idini laso elinyukayo nemibingelelo yaso yoxolo njengoko silungiselelayo ngomhla weSabatha, siphume ke balive isango emva kokuphuma kwaso. Boyilungiselela imvana emnyaka mnye egqibeleleyo, ibe lidini elinyukayo ngemini kuYehova. Balungiselele imiso ngemiso yonke, bolungiselela umnikelo wokudla kunye nalo imiso ngemiso yonke, ube sisahlulo sesithandathu se-efa ne-oli ibe sisahlulo sesithathu se-yin yokunyakamisa umgubo ocoliweyo ube ngumnikelo wokudla kuYehova. Leyo yoba imimiselo engunaphakade emiyo, bolungiselela imvana nomnikelo wokudla ne-oli imiso ngemiso yonke, ibe lidini elinyukayo elimiyo. Itsho inkosi uYehova ukuthi xa sithe isikhulu sampha omnye konyana baso isipho soba lilifa lakhe, sibe sesonyana bakhe, yinzuzo yabo ngokwelifa. Xa sithe sampha omnye kubakhonzi baso isipho elifini laso soba sesalowo kude kuse kumnyaka wenkululeko, sibe kwisikhulu, ilifa laso loba lelo nyana baso bodwa. Isikhulu eso asiye kuthabatha elifeni labantu ukuze sibaxenzelele phantsi, bahlukene nenzuzo yabo obahlukane nenzuzo yabo. Sobadlisa unyana baso ilifa ngokweyaso inzuzo ukuze bangabi lusali abantu bam, elowo ahlukane nenzuzo yakhe. Ekungeneni ngasecaleni lesango wandisa emagumbini angcwele ababingeleli, akhangele ngentla, nanko kukho indawo khona esiphelweni ngasentshonalanga. Wathi kum, le yindawo apho ababingeleli bophekela khona idini letyala nedini lesono, bosela khona umnikelo wokudla ukuze bangaphumi nawo baye intendelezweni engaphandle ukuba bangcwalise abantu. Waphuma waya nami intendelezweni engaphandle, wandidlulisa emagumbini omane intendelezo. Nanko kukho intendelezo emagumbini onke intendelezo, intendelezo egumbini lentendelezo. Emagumbini omane ayo intendelezo ibe ziintendelezo ezivaliweyo, ubude baziikubhite ezimashumi mane, ububanzi baziikubhite ezimashumi mathathu, umlinganiso umnye kuloo magumbi omane. Bekukho ucamba lwezakhiwo olujikelezileyo kuzo, lujikelezile kuzo zone. Kukho amaziko okupheka enziwe ngaphantsi kweengcamba ngeengxa zonke. Wathi kum ezi zindlu zokupheka, apho abalungiseleli bayo indlu baphekela khona umbingelelo wabantu. Amen.